na akwa abade ba Adventist in Gulf Country ye YouTube channel ye so me san so mo bibia sabah school ene ye na safo no akoma ye beda ba mo fo na sese ene so de ache ye na ama na adom no adom ye ato ye nso bi ama ye ho ne han ye ndada sabah school edition bre ene ye dri ye bom pa ye era wasi wacha sunya me sabah hu ye mobo na ama wo ma ye nso ye hu han asedan kam di ye be hwa won semu ma ye semu nti ase mo Kristo Yesu din mo amen. Na wotwe nyina ye wadisua etoso no etifia sɛ ne de mayɛ nsɛ mumra menchen enka ibosɛm ne sɛ mo amoyɛ adwuma abrɛ na wasoa mo ne so nyina mumra menchen na mema mo ahome Matthew 11:28 Yesu Kristo ne eka sɛ ɔto ne nsa frɛ me no mie no sɛ sɛ ne wiase bron sam de ɔhaw ne amanyɛ guiɛ nso no ye mra ne nchen na ɔbɛ mayɛ ahome afi ye mbrɛ nyina mu gye sɛ yɛyɛ na pɛdeɛ ansa na yɛtumi akɔ Kristo nchen. And then so yet a fofo nyankop on dear chain, nepna edition, let if you answer the mayan say, Major, now me bremi huase a kumamu. Major, now me bremi huase a wakumamu. Me hair say, is that my yoko school no? It will be said myself. Yesu Christo trone hon asem, edia chill me no me no. So men so won so, over to me, I can say, was old Joe, now bro huase a kumamu a ma. Christo hu ye mobo say, and so you wait to me a bray and huase a wo a kumamu. Never ya say a hu ye. Edishan de mayen se, o juwa ye adia ye munu nei papa. Ye munu papa enei. Ahumbrasye de wanfanya shi. Abefu na ubongu mano. Ache yen se, yen chwe yen adwin si ehuhudie ne akese semso. No kwa semi, wiyase susu duyano. Epi no arane niya unyankopon susu se. Ehunhia na ewo enfasuron no bo ebra. Se yese yehwe wiase a ene wona ya kakabensem ahantan no wona ye frɛ won sɛ wona wani ate na wona wodwuna wobrɛ won ho ase no ofrɛ won sɛ agyemifo na nso se yehwe a adesua ne ma ye hu sɛ wona wodwo na wobrɛ won ho ase na wohwehwe Kristo akyi kwan no ohwe akwankyerɛ firi onyankopɔn hɔ no Yesu Kristo onyankopɔn so soma na bɔfo no ɛma ne bɔ won ho ban awo wea wo mo bo wo ma wo nim dia emudo ene ti se hwe Yesu Kristo a na se tan oba asase so nyina ano Kristo dia wo ye nyina eya ahobrasie ne odwo oda odwo ene ahobrasie edi ede kira foforo empo egodu asenua no so mpo no ode ne homa ye nyina ano onam odwo kwan so ebra na one ne suafo nam dom no chire no so e dom dia kasakasa e bakrampo a ode akukuduro e kasa no kasa wo odo kwan so esan se Yesu Kristo juo nti na biblia wo hwese oni nipa ntem no basabasa ye nye de emma
like share and subscribe to Adventist in Gulf Countries. Stay blessed.